Yani ni vipi boy wetu wakulishe moto hey. Na maheta wanapiga moto Pasin, teja yake wamepiga koto Nisin, nembo wake wamedunga pato Toi wake anashinda akikulango